Le yindawo ikwazakhe ilounge entwala engqamakwe kwesigamagqalaza kweliphondo leMpuma Kapa. Kuthiwa xa ufuna isikroxo abo khona ungonwaba, yiye ke indawo yasemaxelegwini nantsi entshakraca ethe yavulwa kule mpela veki sisuka kuyo. Kuthiwa kwazakhe ilounge. Lo bhuti umbona ikwele phaa emthini, igama lakuthiwa ngubhuti Goliath. Sambuza kutheni igama lakuthiwa nguGoliath, kuthiwa unesibindi kakhulu and wendlekile emzimbeni. Kuthiwa angavesikalwe nengonyama la bhuti lo ayiqonge ngokwakhe. Sabuza ke ngoku aba sezantsi baphatshile bona ithini into yabo, kwathiwa hayi lithulu bequshalaza apha ezantsi bona. Sathi anikho niqinisekile uba kukho semaxelegwini apha, bathi hayi kusentwala apha, yilali yasentwala le engqamakhwe yahlukile kulasemaxelegwini. Sathi oh, siyayibona indawo yasengqamakhwe uba it's a place to be apha kudisemba. Besesicinga nobhalela iofisi kamongameli weli lizwe ukuba mhlawumbi xa yokhankasa okanye ifuna ukugaya inkxaso kunye loorhulumente bamakhaya aye apha kwazakhe ilounge. Xa siyamcingela shem ngumntu omkhulu kakhulu, uyawufika zinjani isihlangu sakhe siphatshile. Kuthiwa aba bhuti baziyoung lions bangakulinge bagqithi nogqitha apha because bawufika oncandweni mhlawumbi ezicaweni zabo sebephatshile. Kuthiwa makuze iintombi ezizithembileyo, abafana abazithembileyo, umntu anganxibi idida apha mhlawumbi okanye iklayima emhlophe. Into emhlophe ayinxitywa apha, kukho esitayile esitsha ke sonxiba iabhiyani kodwa awunolunga kweli cala and akho mntu uzobaqhomela omnye apha. Jonga aba bhuti banxiba onam ndiyatitsha. Iintombi zasentwala zichazwe njengezo zi-very original in history yalapha iSouth Africa. Kuthiwa azidingi foundation, nantsi foundation phantsi, azidingi lipstick, ziveziye kulaa mbiza usize 10 zithathe umsizi ziqabe apha emlonyeni, emveni koko zithi nyibhe ivaseline. Kuthiwa zintle kakhulu iintombi zasentwala and zondlekile ziyashayina. Kwiindaba ze-CNBC kuchannel 841, elam igama ndingunomagunya ndizalwa katata unyonyozela ipolisa, ndisentwala kwesikamagqalaza apha engqamakhwe kweli phondo leMpuma Kapa, ndizokujonga esi sikroxo sisandovulwa kwaye ndifuna ukuandastenda ubhuti Goliath nakhaliqhawukela sebe. Kuthiwa isilogan sesi sikroxo waqhawuka ujingi abantwana bedlala. Sathi asimnandi isilogan, senithengisa ntoni? Basike bathi hayi sithengisa amahamba odwa. Sathi nizithengisa ezikrobokayo? Bathi